igihugu cy'ibyiza aha bakijijwe bazora bahashikanywe no kwizera Yesu Kristo gusa.
Yabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu ni umwanya udasanzwe wo gukurikirana ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza. Ikiganiro cy'uyu munsi tubona igihe kindi ishengero ryahatswe kugwa. Ishengero ryahatswe kugwa. Nyereka inzira y'ukuri, hama ni namara kumenya inzira y'ukuri ndayicemo. Bagenzi, twarabonye yuko ku isi hari inzira zibiri gusa. Hari inzira y'ukuri, hakaba n'inzira y'ikinyoma. Abantu bahitamo kumenya nk'abere, bakavuga ati njyewe nzokurikira Yesu Kristo haja hose, kandi ndimisemo gukora ibyo Yesu Kristo agomba byose. Cyangwa ukavuga ati njyewe nzokwibera nk'akahini, kandi nzoyoboka Imana mu buryo nigombeye, cyanke sindayiyoboke. N'ibintu bibiri mugenzi. Uyu munsi icyo twiga inzira y'ukuri kugira ngo uyimenye, kandi uhereje kuyimenya uyicemo. Twarabonye inzira y'ukuri kari Yesu Kristo, kandi muri we abamukurikira bose baba muri we, kandi bagaca muri iyo nzira. Abamukurikira nibo bana b'Imana bafise ibibaranga. Ibyaranze abakristo bo muri kahise, uyu munsi birakwiye yuko tubimenya kugira ngo natwebwe bagenzi abari byo bituranga. Twarabonye ibyerekeye ishengero ridasanzwe umugwi w'abantu bategereza gukomezanya. Bari bafise intumbero idasanzwe Yesu Kristo yabahaye, ariyo nayo uyu munsi turiko turakora, kwamamaza ubutumwa bwiza bw'ubwami bwo gukiza, bwo gukizwa kubwo kwizera, kugira ngo abantu babumenye kandi babaze kumenya, nabo baze gukurikira Yesu Kristo, bamukunde mu kwitondera ibyagezwe byiwe, hama biteguranye natwe gusangarira Umwami wacu Yesu Kristo kuza kwiwe kwimirije vuba, maze aze adukure hano mu inosi atujyane mu bwami bwiwe bwo mu ijuru. Bagenzi, twarabonye iby'ishengero ridasanzwe Yesu yarishinze ryari rigizwe n'intumwa, kandi Yesu yarigereranije n'igisagara cyo muri Efeso, maze ikindi gihe cyaraje twarakibonye cya Simuruna. Ishengero ryo mu icyo gihe Yesu yarigereranije na Simuruna kubera yuko ryaciye mu marushwa adasanzwe, ariko bivamwo muri ayo marushwa arabaneshi. Mugenzi, ibi bihe twiga uyu munsi birakwiye yuko bitwinjiramo, maze tugahitamo kugenda no guhagarara dushikamye, guhagarara mu kuri nk'uko abantu batubangirije ba kera babigenjeje. Uyu munsi hari igihe ishengero ryaciyemo ryahatswe kugwa, bisaba yuko umenya n'igihe cya Perugamo. Twarabuze yuko bijya bisagara birindwi byo muri Aziya ntonya Yesu yagereranijwe n'amashengero. Ntago ari amashengero arindwi yo muri Aziya, ahubwo Yesu Kristo yari karavuga ibihe birindwi ishengero ryaciyemo. Uyu munsi turaba igihe cya gatatu Yesu yagereranije n'ishengero rya Perugamo. Yagise Perugamo yarigereranije n'igisagara cya Perugamo. Dusenge. Mwami shimwa kubw'urukundo rwawe, hezagirwa kubw'ijambo n'uyu munsi duhaye, kandi wemereye yuko duhabwa. Mwami turagusenga mu izina ryawe ngo uhezagire, kandi ureme gushasha imitima y'abantu bose bagiye kumviriza rino jambo, kugira ngo ubwo bumva rino jambo ntiridusiga aho ridusa, ahubwo riduhindure ukugomba, ritugire ukugomba, kandi ritweze ku, kandi ryongere ritumurikire ibirenge byacu. Intumbero yacu irasanzwe, icyifuzo cyacu ni uko tugendera mu nzira y'ukuri, kandi inzira y'ukuri nta nkeka. Uzodushikana mu bwami bwawe mu gihugu cy'ibyiza, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Bagenzi, iki gihe cya Perugamo urikurikije muri kahise birerekana yuko cyatangwe mu mwaka w'313 bishika riza gushika rino shengero mu mwaka w'538 imbere mu gihe Yesu Kristo yari yamaze kugenda mu ijuru. Bagenzi, imbere yuko dutangura kuvuga ibindi byose, ijambo Perugamo birakwiye yuko tubanza kuritahura ukuntu risobanura. Perugamo birasobanura ahirengeye. Kino gisagara cya Perugamo kigira gatatu bari bacise Perugamo kubera yuko cyari cyubatse ku musozi uva mu gisagara cya Simuruna uduga mu gisagara cya Perugamo waraduga cyari ahantu habonwa n'abantu bose cyari ahantu hirengeye. None bagenzi, ni kubera iki Yesu yahisemo kwita rino shengero ryo mu gihe cya Perugamo akagita rino zina Perugamo akarigereranya na kino gisagara cyari kiri ahantu hirengeye? Ariko imbere yuko tubitahura bagenzi, muze tuje muri Bibiliya turabe mu byashyure Yohana igice cya kabiri duhereye ku murongo wa 12 gushikana ku murongo wa 17. Yesu ku murongo wa 17 yigisha iki? Avuga ati njewe, kandi abarira Yohana ati wandikire umumarayika w'ishengero rya Perugamo. Bagenzi, twarabonye yuko umumarayika ni intumwa y'Imana itegerezwa gusemerera no gutanga ubutumwa budasanzwe ku banyeparugamo. Ati ufise inkota ikarishye. Bagenzi, inkota ikarishye ni ijambo ry'Imana, ni ukuri kandi ni itara rimurikira ibirenge byacu. Ni kuvuga ngo Yesu Kristo avuga ati ufise ukuri, ufise ijambo ryose ryo kuyobokwa. Bagenzi, ibi bitwereka yuko rino shengero ryari rifise ingorane yo kutamenya ukuri. Bigerekana yuko mwa kino gihe cyari igihe cy'umwijima, cyari igihe kigoye abantu bafise ibindi bintu by'inyigisho zoba zamaze kwaduka bikabagora kurobanura ikibi n'icyiza, bikabagora gutahura ukuri. Nicyo cyatumye bagenzi Yesu avuga ngo ufise ukuri. Ni kuvuga ngo ijambo rya mbere Yesu Kristo yari akwiye kuba yarashaka kubabwira nuko bategereza guhindukiza amaso bakaraba muri we kugira ngo bamenye icyo bakwiriye gukora. Aba bantu bariko bagenda mu yindi nzira, ariko kandi nk'ishengero ry'ukuri Yesu yarabona yuko ririko riragenda kugwa. Nicyo gituma icigwa cy'uyu munsi kivuga ngo igihe ishengero ry'Imana ryahatswe kugwa. Bagenzi, Yesu aravuga ngo ndazi ibikorwa byawe. Hariya ku murongo wa 13 Yesu avuga ngo ndazi ibikorwa byawe, ndazi yuko ahuri ariho umugwa wa Satani uri. Mu Giheburayo bakoresha ijambo bavuga ngo ndazi yuko ahuri aho wicaye, ndazi yuko wicaye ku ntebe ya Satani. Bagenzi, bino bintu birakomeye. Yesu arababwira ati ndazi yuko wicaye ku ntebe ya Satani, muri wewe, mu bantu bawe, mu bantu bagize iryo shengero hariho abariko barakomeza inyigisho za Balamu, za zindi yigishije Abisirayeli gucura ibigirwamana, za zindi yigishije Abisirayeli gusenga Imana atari yo, gusenga Imana mu buryo atari bwo, gusenga no kwizera inyigisho z'ibintazi z'ibinyoma. Bagenzi, Yesu yarabona yuko mwa kino gihe hamaze kwaduka izindi nyigisho z'ukuri kandi bakazigira zitari z'ukuri, ariko bakazigira nyeranda kandi bigakogwa n'abahora ari abakristo babandi bavuye ku masigarira y'abanyesimuruna. Yesu aravuga ngo bino birakomeye. Ikintu gikomeye cy'ibyizigiro tubona ngaha nuko Yesu yavuze ati ndakugira inama ni wihane wewe uhagarare mu kuri. Nibyo abanikolayiti muri kumwe, ariko kandi wewe utegereza gufata inzira y'ukuri ugahagarara ushikamye. Bagenzi, aya niyo majambo Yesu Kristo yavuze mu kwandika kino gice cy'ibyerekeye Perugamo. none bagenzi kahise koko kabisobanura gute canke bibiliya mu yandi masomo n'ubindi bice byari byarahanuwe yuko bizomera gute bagenzi hariya ku murongo waho wa 13 hatubwiye yuko aho iri shengero ryagiye kwicara ari ku ntebe ya Satani. Musanzwe muzi yuko igihe cya kera, igihe kino gihe hari hasanzwe hatwara Roma ya gipagani, murazi amateka y'abanero n'abandi. Twarabonye mu kigwa giherutse inyuma mu kiringo cya Efeso cya Simuruna yuko abantu bishwe bakagirirwa nabi cyane birengeye nkuko twamaze kubidondagura mu cigwa cyahise. Ariko bagenzi tugaruke ngaha ku muhungu araho yagiye kwima ingoma n'umuhungu witwa Constantino, amaze kuraba ukuntu base na basekuruza biwe bishe abakristo bakabagirira nabi cyane. Ariko kandi abakristo bakaguma bagwira. Yaravuze ngo njewe sinshobora gutwara abantu b'abapagani batumvikana n'abakristo, kubera yuko naho nokwica abapagani sino bashobora. Abategetsi benshi barabapagani bari basenga ibigirwamana. Ariko kandi aravuga ati bano bakristo nabo kubica baguma bagwira, none ndabigenza gute? Atubungira ndakivange. Afata uwararongoye ishengero ry'ukuri ry'intumwa icyo gihe aramuzana ati rero wewe njyewe ubwanje uyu munsi ndemeye kuba umukristo. Constantino aremera icyo gihe arabatizwa aba umukristo. Maze Constantino aravuga ati njyewe ntimwonyibiriza mu mwazi nk'abandi kandi ndumwami. Bamutonyereza ko umutonyi ku mutwe niyo nkomoko idasanzwe yo gubatiza umubatizo wo gutonyereza ku mutwe. Ariko kandi murumva yuko ntago byari bivuye mu bugombe bw'Imana. Maze Constantino amaze kubatizwa aravuga ati wewe mukuru w'ishengero ndaguha ubutware. Aterura wa mukuru w'ishengero amuzana mutereka ku butware bwiwe. Maze Constantino acarigira yubaka ubwami bwiwe abwita Constantinople abariyo yibera muri icyo gisagara. Ibindi byose byo gutwara byinshi byakora uyu mutware yarasanzwe atwara ishengero. Maze mwaka wa 321 haba konsil, haba inama rukokoma kugira ngo habe amahu habe uguhuza. Abarundi bobo barabizi ni nk'akarorero kajya amasezerano yabaye Yarusha y'amasezerano y'Yarusha. Bamwe bategereza kugira ibyo baheba bagahebera abandi, maze abandi bakagira ibyo baheba bakabihebera abandi. Ni kuvuga ngo abapagani bari basanzwe bafise ibigirwamana, kandi ikigirwamana cyabo gikuru gikomeye bagihimbaza ku munsi wa mbere w'iminsi ndwi, uwo ubu bitwa dimanche. Kandi icyo kigirwamana cyari ikigirwamana zuba, nicyo gituma mu ndimi nyinshi zikomoka mu Cyongereza usanga bariko baravuga Sunday, ni kuvuga ngo umunsi w'izuba. Iyindi minsi yose abapagani bari basanzwe bafise ibigirwamana basenga ko ku yindi minsi yose, ariko ikigirwamana gikuru cy'ibindi bigirwamana byabo byose cyari ikigirwamana zuba. Kandi ikigirwamana zuba umunsi batanguye kugisengera ko n'umunsi abantu benshi basigaye bahimbariza ko ngo Noweli ni ivuka rya Yesu. Ariko kandi itariki 25 Kigarama niwo munsi mu mateka ya gipagani bejeje kandi bagashira hejuru ikigirwamana cyabo zuba. Abapagani bari basanzwe bafise ibigirwamana byinshi. Rero muri iyi konsire yo mu 321 ntago abapagani bari kwemera yuko ibintu byabo byose byibagiranwa. Baravuga ati icya mbere duhera ko turahera kuri Yesu. rero twebwe turemera Yesu wanyu ariko hari ikintu kimwe dukuriye gukora bafata bya bigirwa mana byabo bafatamo kimwe bakibatizamo izina ati wewe wakigwa mana we wiswe Yesu bari bafise ikigwa mana cyane cy'umugore basenga maze baravuga ati kino kigwa mana cyabo kino kigwa mana turacitwa Maria bace bacitwa Maria umwana wa uwo wundi nabamwita ati kino kigwa mana ni Yesu maze bageze kubyereke isabato naho baravuga ati nta kundi ntago mwebwe muri buhebe isabato yanyu ariko kandi natwebwe ntago turi buhebe isa igihe kidasanzwe cyacu dusanzwe duhimbaza ko kandi dusengirwa mana cyacu zuba none biragenda gute umukristo umwe aravuga ati ibi biroroshe kubera yuko iki gihe mwebwe musanzwe musengera ko musengera kigirwa mana cyanyu zuba niwo munsi Yesu Kristo naho yazukiye kubera yuko ikindi yakigirwa mana cyanyu twamaze kucitwa Yesu reka rero n'uyu munsi wa mbere w'iminsi indwi tuhindure dufata isabato ya uriruhukwa ku munsi w'indwi tuwuzane tuwushire ku munsi wa mbere w'iminsi indwi uku niko byagenze maze bica biremezwa muri iyo nama buno nyene baca bafata bya bigirwa mana bahora basenga ari binini binini babihindura utuntu duto duto barabisenga batangura kubisenga batangura kubiha icubahiro n'abakristo basanga babyinjiyemo maze bafata isabato yo ku munsi w'indwi barayizana ku munsi wa mbere none ibi bibiliya nabyo ibivuga kiki bibiliya hariya muri Danieli gice cy'indwi uhereye ku murongo w'umunani Danieli yari yareretswe iby'igikoko cy'amayobera cyagereranywa n'ubutware bwa Roma ariko kandi yari yareretswe n'iby'ubutware bw'agahembe gato kakoze ibintu bikomeye ku murongo wa 25 Danieli yabwiwe n'umumarayika ati kandi ubwo bwami bwako gahembe buzoba ufise intumbero idasanzwe yo guhindura ibihe n'ibyagezwe ego ni ukunyene byagenze ibyagezwe byarahinduwe cyagezwe icya kabiri kibuza abantu gusenga ibigirwa mana yamara murumva yuko iyi nama yari ihejeje gufundika yuko ibigirwa mana bikwiye gusengwa bibiliya yigisha yuko hariya muri kuva igice cya 20 uhereye ku murongo wa kabiri bibiliya nditubwira yuko naho twoba tuzi ishusho y'imana canke ya Yesu tudakwiye kuyishushanya ngo tuyisenge ivuga ngo niba ari ikintu kiri mu ijuru ni kuvuga ngo Imana Yesu hamwe n'abamarayika canke ku isi haba izuba ukwezi inyenyeri canke ibiti canke ibikoko canke ibintu byo mu mazi harimo n'amafi n'amazi hamwe n'ibindi ibi byose ntiturekuriye kubicura canke kubishushanya ngo tubisenge ariko murumva yuko kino cagezwe hano mwa kino gihe cari gihindutse kandi mu buryo bw'umwihariko budasanzwe barahinduye icagezwe ca kane cy'isabato baragikuramwo maze bimurira umunsi wo gusenga ku munsi ugira indwi ku munsi ugira wa mbere ni kuvuga ngo niki cyagezwe cya kane na cyonyine bari bagikuyemo maze mu mwaka w'amajyata mu myaka yagiye ikurikira bahavuye bakora ubwami bukomeye bwa Gikristo maze wa mukuru w'ishengero bamwita papa maze bashiraho abakardinale bashiramo n'ibindi bisata byinshi cyane icyo baciye bakora batanguye kwiyita amazina y'amarogotano yo gutuka Imana ikintu cyakurikiye kwabaye kwitwa papa bibiliya ivuga ngo ntihakagire umuntu n'umwe mwitwa so atari kuko so wanyu ari umwe ari uwo mu ijuru ariko we watangura kwiyitwa ngo ni ngo ni ndi Kristo ngo ndise wabantu bose mbere inyandiko zimwe zimwe zivariya nyene zivuga yuko ari umusubirizi w'umwana w'Imana hano ku isi batangura kwita amazina y'amarogotano ngo bapadiri ba Monseigneur abandi nabo batangura kwitwa mwa kino gihe hadutse inyigisho ariko abantu biyitwa ngo ni ba revera ijambo revera risobanura ngo kibirengeye maze batangura kwita ngo ndi kibirengeye pasteur murumva yuko ibintu biba byamaze kurangara twebwe abavugira mana abo Yesu Kristo yatumye kugira ngo twigishe ubutumwa bwiza yatubwiye ngo genda muragire intama zanyu Yesu niwe mwungere mukuru niwe aturagiye twebwe twese rero ntibibereye yuko twitwa abungere bakuru canke abungere bakibirenge nkuko abenshi bagenda babyitwa ngo ni ba revera pasteur maze bibiri ivuga ngo ikimazi cahora gitanga uko buke nuko bwije kirakugwaho gitangura guhabwa abano bantu iyo bibiliya ivuze ikimazi tubanze tugaruke mu gihe cya kera murabizi yuko mu gihe cya Abisirayeli ikimazi byaba ari iryo shengesho baha Imana maze bamara gutanga ikimazi bagasaba Imana ikigongwe kugira ngo ibagirire imbabazi nka kino gihe cyacu naho ikimazi kivugwa ni sengesho mu gihe abantu bategereza gufukama imbere ya Yesu Kristo imbere ya Data twese kugira ngo basenge basabe Imana ikigongwe kubera yuko Yesu yavuze ngo ni njyewe nzira n'ukuri n'ubugingo abantu inzira y'ukuri n'ubugingo barayigize maze bajyaga amasengesho yahora ahabwa Yesu Kristo batangura kuyahabwa usambanye cuzubimbwire wibye cuzubimbwire harabaye ibintu bya urgencia kugira ngo babarigwe ukarinda gutanga amafaranga hamwe n'ibindi mwa kino gihe Yesu harabiraba aravuga ngo ndazi yuko ahuba ariho umugwa wa Satani uri ndazi yuko wicaye ku ntebe ya Satani bagenzi ni kuvuga ngo Satani cha kiyoka hariya mu byaje Yohana igice cya 13 Yohana ngo agihagarara abona ngo agihagarara Yohana yagize gutya abona igikoko kidasanzwe igikoko nibwo bwami bwagiye buganza ku isi kandi nabona bwami turiko turavuga ni uko nyene bwagiye buza ariko ngo Satani cha kiyoka cha mahero kigiha kicagiha buno bwami ubushobozi bwose bushoboka ni kuvuga ngo ubutware buno butware bwose bw'abantu bantu twamaze kutondagura nta handi butwara bukuri inkomezi atari kuri Satani ni kuvuga ngo bwicaye kuri Satani ni kuvuga ngo bano bantu bari bamaze guheba inyigisho y'ukuri nzima bari bamaze gufata iyindi ntumbero yabo yo gukurikira Satani no gukora ibyo Satani agombye bagenzi hariya mu mwaka w'amajana 364 niho haciye haba inama rukokoma inama idasanzwe maze baca bakora ico bitwa synthetize ni kuvuga kweza dimanche barayeza bayigira idasanzwe maze baravuga ati n'Imana nibyo dimanche ntago yahahaye umugisha umunsi Imana yari yarahaye umugisha ni isabato ariko natwe dufise ubundi bubasha bungana n'ubw'Imana kubw'ibyo rero reka dufate uyu munsi wa mbere w'iminsi indwi tuweze maze baca baraweza ni kuvuga ngo wewe utegereza guhitamo bibiri ugahitamo umunsi Imana yejeje canke umunsi wejejwe n'abantu bashigikiwe n'ikiyoka aricyo Satani maze baca baraweza dusomye hariya muri ku rupapuro rw'umutsindo canke extra yo kuba kugira ngo ube umuntu wanyi canke umunyeshengero rya Ekleziya Gatolika kugira ngo mu gihe obo uhejeje guhabwa ibatisimu bagiye kugutonyereza ko wa mutonyi wabo baca baguha urupapuro icyo bitwa extra de uko bitwa X-ray ya katekisimu maze muri iryo kuri urwo rupapuro hari amajambo urupapuro rwanditswe ku 2025 z'ukwa mbere 1910 uru rupapuro uruvuga ruravuga ku byerekeye isabato rukavuga ati none isabato yo ku munsi w'indwi isabato niyo ku munsi wa kangahe bavuga yuko isabato ariyo ku munsi w'indwi none byagenze gute uyu munsi tube duhindura dusenga ku munsi wa mbere bagaca bishura ati ni kubera yuko ekleziya gatolika hamwe n'abandi bantu bakomakomeye babyicariye maze bakeza dimanche mu gishingo cy'isabato yo ku munsi ugirindwi mugenzi n'abantu babikoreye n'abantu babyishiriyeho ariko Yesu ntiyabishimye Yesu amaze kubona yuko abantu bariko barazimira Yesu arabona yuko atariko muri wewe hariho abanje nishima ariko naho nawe ndagushima nuko hariho ibintu bimwe rimwe biriko biragenda bigutwara akayombekere mugenzi nagenda kubwira yuko hano hantu mwakino gihe hari hakwiye kuba abantu badasanzwe kandi barahabaye aba nabo naba wordpress naba vodoa babaye abantu badasanzwe bagiye kwibera mu misozi maze bigisha abana babo inkuru y'ukuri itavanze n'ikinyoma bakomeje kwizera Imana kandi bakomeza gukora ibibereye nibyo barahizwe baricwa bagirirwa nabi ariko kandi babaye abantu badasanzwe batugumirije ukuri kandi bakagenda nk'uko bibereye abera Imana irabashima yabasabye kwihana aba ntago batwawe n'ibyubahiro n'ibyo gushigwa hejuru nk'uko twamaze kubivuga ariko Imana yabahaye amahigwe yuko baguma muriwe mugenzi utegereza guhitamwo bibiri uyu munsi guhitamwo kugendera ku ntumbero y'Imana ntabere cyanye wewe ukihitiramwo kugenda nk'uko wigombeye nka kahini n'inzira zibiri bagenzi mwakino gihe hari hamaze kuba inzira zingahe inzira zine hari hamaze kuba inzira zine zitatu ziri hamwe hamwe n'imwe yigenga hari hamaze kuba abantu babapagane ruhebwa baguma mu byisi hari hamaze kuba abantu bapagani bemeye kwikirisura ngo baba abakristo hari hamaze kuba abandi bantu baguma bobo biyerekana nk'abakristo ariko kandi baguma bakora ibyaha kandi batemera ubushobozi bw'Imana kandi hari hariho abantu badasanzwe b'intamuheba kuri Kristo bamasigarira y'amasigarira baguma bahagarariye ukuri uko byogenda kose mugenzi aba bantu bose iyi migwi itatu bose bakora ibihwanye n'umugwanizi kandi n'abana b'umugwanizi ariko kandi aba bandi b'umugumwe bobo bavuga ati Yesu Kristo ndagukurikira huja hose niba uvuze ndagukurikira nkore nkore nk'abere bagahitamwo kuguma bitondera ibyagezwe n'Imana kandi bagakomeza gukurikira ibintu bidasanzwe Yesu Kristo yabahaye nk'ijambo ribamurikira Yesu aravuga ati ufise inkota mu biganza byanje ufise ukuri wa wundi atongora agashikana ibwina mu mubiri wose Paulo mu Baheburayo yandika ngo ijambo ry'Imana ngo rimeze nk'inkota ifise ubugi bubiri iyo umuntu agyumvise riratongora rikamukuramwo ikibi cyose rikabyirukana maze umuntu w'Imana akaba umuntu atunganye afise ukwizera kose afise kugenda neza kose nk'uko Imana igomba aba nibo bana b'Imana kandi nibo badasanzwe titeguranye nabo gusanganira umwami wacu Yesu Kristo vuba mugenzi Yesu Kristo agiye kuza vuba n'igihe cyawe cyo kwihana kandi n'igihe cyanjye cyo kwihana Yesu agiye kuza vuba kandi mu bintu bizayimuzanye hazaba harimo kurimbura icyaha kandi cyaha mugenzi azokirimbura n'umuntu wese yemeye kubiko bwacu. Umunyabyaha yanse kubireka, ni we wenyine azoshara n'icyaha ciwe. Yamara bagenzi bagorotsi bobo bazohabwa igihugu, igihugu gihore ari icabo ibihe bidashira, niho mu gihugu cy'ibyiza aho abakirirwe bazoba bahashikanywe no kwizera umwami wacu Yesu Kristo. Mwakira ijambo ry'Imana mu gihe bumviriza ijambo ridasanzwe nk'iri, duhamagarira kwihana no kwitegurira ubwami bw'Imana budashira no kugendera mu nzira y'ukuri gushika tumaze gushika mu gihugu cy'ibyiza. Urahamagarirwa bino bintu bibiri kubera yuko ari ngombwa yuko uzoronka n'icigwa gikurikira. Ukora subscribe hamwe na abone kuri page cyangwa kuri notion yacu ya YouTube kugira ngo n'ibyigwa bizokurikira uzoshobore kubibona bitakugoye. Ikindi nacyo kidasanzwe, ushobora kutubaza ikibazo cyane n'ikindi kintu woduterera ukabyandika muri commentaire. Hama kandi niba ibyo byose ubikwije, ushobora gukora jeme cyane like kugira ngo werekane yuko wafashijwe n'ikiganiro. Ariko kandi ntugarukize ngaho, buno butumwa n'ubutumwa budasanzwe bukwiye kubarigwa abantu bose bo ku isi bakabwumva kugira ngo bihane. Nicyo gituma bisaba niba bukugiriye ikimazi kora partage cyangwa share kugira ngo ubukwiragize no kubandi nabo nyine babuhabwe. Twiteguranwe nabo na ufashe mu gihugu cy'Imana, maze twitegure gusangarira umwami wacu Yesu Kristo ukuza kwiwe kuri hafi bagenzi. Nta kindi jambo ry'Imana.